Phinda phinda uvelise le ngxaki ibe kwi-scientific notation. Masiqale siphinda phinde kuqala sandule ukufumana esinako kwi-scientific notation. Phambi kokuba siqale masikhumbule ukuba ithetha ukuthini ukuba kwi-scientific notation. Ithetha ukuthi onke la manani alapha akwi-scientific notation izoba ngu a times 10 kwi-power yento. Apho u-a angalingana okanye abe ngaphezulu ko-1 kodwa abe ngaphantsi ko-10. Omabini la manani angaphezulu ko-1 futhi engaphantsi ko-10 aphindwe ngu-10 kwi-power yento. Singaphindaphinda le nto ilapha, le nto iyafana, mandisebenzise umbala owahlukileyo. Iyafana le nto no 1.9.1 phinda phinda ngo 10 kwi power ka 6 phinda phinda ngo 3.2 phinda phinda akunyanzelekanga uba ndiyibhale ngolu hlobo, mandiyibhale nge-notations ukuyenza lula. Iyafana no 9 chaphaza mandiyenze ngolu hlobo ku-9 chaphaza 1 phinda phinda ngo 10 kwi power ka 6 iphinda phinde ngo 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 mandiyenzele ngumbala ohlaza ngo 3.2 phinda phinde ngo 10 kwi power ka minus 5 ke ngoku iyandivumela ukuba ndisuse i-bracket associative property iyandivumela ukuba ndisuse i-bracket ithi ndingaqala ndiphindaphinde ngezi kuqala ndilandule ke ngoku usebenzisa i-commutative property esixela ukuba singayilungisa lena le nto apha. Ndifuna uphindaphinda u-9.2 ngo-3.2 kuqala ndandule ke ngoku ndiphinde uphindaphinda u-10 kwi-power ka-6 ngo-10 kwi-power ka-negative 6. Iyafana le nto no-9.1 phinda phinda ngo 3.2 9.1 3 times phinda phinda ngo 3.2 ndiphinda phinde yonke loo nto ngo 10 kwi power ka 6 ndiphinda phinda ngo 10 kwi power ka negative 5 ndivale i-bracket isizathu soba yonke le nto ibe lula kunxa yokuba ziyafana ii-base, singakwazi udibanisa ii-exponents. Eli cala lingapha u-10 kwi-power ka-6 izawusinika, eli cala lingapha lizawusinika impendulo engu-10 kwi-power ka-1 isenzela lula. Ithetha ukuthi le nto izawuphindaphindwa ngo-9.1 uphindaphinda ngo-3.2. Masiyenzeleni apha loo nto 9.1 phindaphinda ngo-3.2 sawukhe siwayeka machaphaza siyithathe njengo-91 phindaphinda ngo-32 masenze u-2 phindaphinda ngo-1 ngo-2 umphindaphinde ngo-9 ibe ngu-18 kuba ibe ngu-0 apha kuba singosiphindaphinda ngo-30. Ithetha ukuthi sino 3 phinda phinda 3 phinda phinda 1 ibe ngu-3 sibe no 3 phinda phinda 9 ibe ngu-27. Siwadibanise la manani sizawuba no 2 plus 0 ngu-2. Ithetha ukuthi u-2 dibanisa u-3 ibe ngu-11 simbamba u-1 simbhala omnye u-1. Ithetha ukuthi sino 1 dibanisa 1 plus dibanisa 7 ithetha ukuthi loo nto sino-9 sehlise laa 2 ithetha ukuthi sino-2912 kodwa khange besingaphindaphindi u-91 ngo-32 besiphindaphinda u-9.1 ngo-3.2 ithetha ukuthi sawubala amanani asemva kwechaphaza uba mangaphi mabini ithetha ukuthi loo nto ichaphaza lishenxisa kabini lisuka ngasekunene lisiya ekhohlo 1 2 ibe lapha ichaphaza phakathi ko-9 no-1 eli cala lingapha lingu-2 9 0.12. Ungakhawuleza ugqibe uthi le nto ikwi-scientific notation. Akunjalo kuba uyibona iphindaphindwa ngo-10 kwi-power ka-1. Eli nani funeke libe ngaphezulu okanye libe ngaphantsi kwa-10. Eli nani alikho ngaphantsi ku-10, ithethe kuloo nto alivumeleka, ayiyo i-scientific notation. Singenza njani ukuze libe kwi-scientific notation? Singasuke sithi sishenxise ichaphaza kube kanye, silishenxisela ngasekhohlo. Iyafana loo nto no-2.912. Yintoni endiyenzileyo ukuze ndifikelele apha? Ndishenxise nje ichaphaza ngasekhohlo ndafumana elinani. Okanye enye indlela onocinga ngayo, usuka apha uya ku-29.12. Yinto endiyenzileyo, uzawuthini? Uzawuphindaphinda ngo-10, ithethe ukuthi ndishenxisele ichaphaza ngasekunene ukuze ndifumane u-29. Ithethe kuloo nto ngu-2.912 phindaphinda ngo-10. 2.912 umphindaphinde ngo-10, ithethe kuloo nto ngoku likwi-scientific notation. Siphinde simphindaphinde ngala-10 ukwi-power ka-1. So ukuyigqibezela le nto sino 2.912 phindaphinda ngo-10 kwi-power, phindaphinda ngo-10 kuba i-base ziyafana apha, singazidibanisa i-exponents eli cala lingapha, lizawuba ngu-10 kwi-power ka-2. Sino 2.912 phindaphinda ngo-10 kwi-power ka-2. Enkosi.